ngihlala lapha eMazizini. Indoda yalapha eMazizini. Indaba ke le yomhlaba esikhuluma ngayo othengiswayo. Indaba le uqalisa kwayo. UChief nguye owayekhulumayo ukuthi kuthiwe sihlale indawo leyani eyethu laphana engelamisi. Izangena abantu bemizini ngokuthi kwezinye indawo sekwakhiwe njengoba behamba ngezimoto bebona abantu bathi kule ndawo laphana. Thina ke sisala sithi hayi lilo idlelo lothile nkomo. Kwahamba sikhuluma kanye ukuthi kuthiwa akasifake abantu. Sasithi kurayithi ke sifake abantwana bethu abakhona apha eMazizini njengoba la bantwana bethu vele simine singelanda. Yena uvillage wasekhethelwa ke banyamakomiti abanye abangu-4 ukuthi ayihambe labo betshengisa abafana lapha izitindi bethiye lezinye indawo ezokuthi lapho kuzawudla khona inkomo isagamula khona inkuni esafaka khona la mangcwaba abo khona ngayo. Basebefaka abantu abavela somewhere abahlangana labo labo bedinga imihlaba bebafaka bebathengisele bebanika izimali. Sababiza sababuza ngalokhu. Yena uvillage head wathi yena uhulumende akavumeli ukuthi sihlale sisodwa singamaXhosa sodwa. Uyathi sizahlamukela uhulumende kumele sihlangane labantu abavela ngale langale. Into ke thina esisolayo lapho asali thina ukuhlangana labanye, but umhlaba vele kasilawo umncane. Manje yena sithengisela abantu njalo tu engasitshelanga thina. Umuntu odinga indawo akumelanga into esiyisola aqedelane lo village yethu lalabo bafana abakhethwayo ukuthi baphe abantu izidingo. Kumele abuye ukuthi asihlangane asitshele ukuthi nangu umuntu uthi uvelele ubhani sowukhala ngendawo umuntu uvele harani. Manje yena akenzi njalo, uyathatha kuphela umuntu afake. Thina sesibona ngabantu sebefensa kuphela esingabaziyo, sibanikele ezitheni namba endaweni yethu. Yena isitha samkhethayo ukuthi yena athi abe nguhe. Manje sithengisa umhlaba efaka abantu vele akamanga akathesi akafunda ukuthi sihlangane ukuthi sikhulume ngendaba le ukuthi hayi sikwenza so umhlaba sewumini. Abantu labo kumele sikhulume labo bonabo sibazi lapho bevela khona lokuthi kibo kusuke kwathi konke. Umuntu nxa ecela indawo antu abuye le remove yakhona manje ukuthi ngale hayi umuntu ebakhile umuntu ebenjanjani. Abantu manje abafakayo yena asibazi vele abalandaba lati. Xa sithi yakhuluma lowo yena uyasethusela ukuthi abanye abantu abasebenza kurhulumente abanye ngamasiko yena uyasivikela ukuthi bangasibuphi kumbe bangasibulali ngoba thina sinxa sithi siyabaxotsha sithi umhlaba wethu. Kanti thina asibaxotshi, sifuna ukuthi babuye kithi kahle sinikane labo indawo sikhulume. Xa silayo sibanike, xa singelayo sibe singelayo. Yiyo into engathi sesihluphana layo kakhulu manje asazi. Sesithi yena uyalo ukuthi singene imihlangano ukuthi singangena sedo yena uyayathi thina sesihlambile uhulumeni asenze abantu ababi ngalezi zithingi zohulumeni. Kanti wenza uvala icala lakhe lelo ukuthi uthatha izimali inhlangokufaka abantu akayenzi ngendlela vele ejayelekileyo esintwini yiwo lawo masibala.